Salima, ikayala mi Gilondoloze Uhambe nami Suma nishilala Jerusalema, ikayala mi Gilondoloze Uhambe nami Suma nishilala Ndawo yami, awukholana Mbuso wami, awukholana Yeah!